amma ki shaidayin ban ganki ba gida ba zan koma ba dan babu lafiya din baki ba zan iya ba da shan da